E weche mago mamoko en ni riwruok mano mar jopuonj mapuonjo e sikunde mag nasari sento koro dwaro mar mondo mi omed jopuonjego osara kabende giwacho ni osachgi tin miwuoro. Riwruogno chayo malich miwuoro riwruok mar governors e thurka kagiwacho ni riwruok mar governors okosebedo kaketo maino moko kuom weche ma osebedo kasandogi kaka jopuonje mapuonjo e sikundego mago mag nasari. Negimedo ni thothgi osebedo katiyo kuom thuolo mano mar dweche 6 nyaka gie sani kata kamano pok gineno osara kowuok kuom kuonde kata kowuok e kuondego magitiye.
Tungependa mwalimu wa chekechea akiajiriwa, kuwe na promotion, kuwe na allowances, na hata akistahafu, apate retirement benefits. Because they are going home empty-handed. Yeah. And then, tumekata vile magavana wanaongea, the Council of Governors vile wanaongea saizi. Hiyo nguvu wanatumia kukashifu waziri wa elimu bwana Machogu. Inafaa watumie nguvu kama hiyo hiyo kuimplement scheme of service.
Power.
Solidarity.